numva yuko noca ntera na Afrika itegeko rya leta umudamu umufashe arenze ibigo ego ego mufashe divorce yihu
leno mu rugo nuko ndoma tukufata umugore wa yakuca yakuvanze itara wiyumvire eske jewe ko yamvanze wa mugore wanje ni eh yamvanze bikwica ntibikwiye impamvu bigize ni yahe ubwo ryashugwe ryanje ko ndabivomerera bisigwa yashugwe rya nuwo mugore ubwo wa mugore wanje ko ndiko ndamuvomerera ndiko ndamurukundo ko bikwiye ko ari wonka Kenya
Wait.
Yeah, I guess that you black
good
guys.
Morning.
But then we're back again, guys. This is good morning team. All right, Bashiri. Yo, jagged someone you was CJ. I feel like man.
Yo,
see the boy I get. Imagine you go. That guy was trying to cover. Now guys. Niho ni gira. Bashaka kwiga biciye kuri mwebwe bafana abakunzi bacu. Namwe mukiye biciye kuri twebwe.
Yego.
Tukigishanya tugashaho subject tukavuga ati okay iki kintu kimaze kunuko nuko agicu kivuze ko. Sinzi bashiri no musiko dufasha akatubwiye ati meze gute tugiye kwiga yago cha gute bimeze gute.
Nuko rero umunsi wa gatanu tuza kuba hasije imeze neza abakunzi ba Black Fame twanze tubifurize igitondo cyiza Rwambo umeze neza ahuri hose wirambire nuko rero sije yino munsi iragira guca mbo ubaye ufise umugore
all right
mukaba mubakanye ni sinzi nimba mumaranye igihe kingana gute mugabo mukaba mubanye n'umudamu wawe dusivye n'umudamu wawe bihora biba no mu bantu bakundanye bataratwarana umudamu wawe akarenga ibigo ubaye ari wewe uvyihanganira cyanke ukuriki ndasubiramwo ubaye ufise umudamu mubakanye munezeranywe mujyohewe bimeze neza ukamufata yarenze ibigo ubaye ari wewe wokora iki mbega wo mwihanganira canke hari indi ngingo wo havufata nuko rero iki kaniro nico uyu munsi wa mwamaze kubyumva good morning na bigi na bashiri twamaze kugera muri topic CJ no munsi mwamaze kuyumva muca makura rero kuri 60 87 10 20 canke se 68 10 20 mukagira ico muterereye this is Black FM
CJ ni yenyene bashamaze kwibabwira mugume hafi akanimero kanyu mugume hafi ma telefone yanyu mugume hafi yisamirize yanyu mugume hafi inyakira amajwi yanyu kugira ngo hagice mushikiriza natwe tugice tubashikiriza kandi kugira ngo gice mwumva biciye kusamiza ya mukunda cyane ya Black FM nuko byoshika ukabona akanime kuguhamagara cyangwa akarongo kuguhamagara nta kibazo gikuru ko buzo wabumvise ibyo abandi bavuze bashikirije nivyo byiza kugira ngo nawe bishaka kukubaka kanje binyubake kuko natwe biri kose n'abantu benshi abaye muri ivyo n'iyo situation ugasanga bashiri jemba yihuku ugasanga ufise umugore mugabo kwa nyene bivari byo tuzaturapfa kunuko nuko vyashitse nyene na ebane medirusha kule nyuma unaona so ugasanga ari abantu cyabaye muri benshi cyane niyo mpamvu chaka maida no tandukanye kugira ngo dushobore kubinoganza no kubi okay
bibuka yuko burya iyo umuntu abanye n'umuntu baba bari mu rugendo bwo kurangiza ubuzima kuko biranditse yuko umuntu agira imisi 3 kuvuka kugira mariage ndetse no kuva kwisi umaze rero gushika muri bwa buzima uwo mubakanye burya mu rwo muzofatanya urugendo ukamufata yarenze ibigo turiko turabaza nti mbega umufashe yarenze ibigo wa mugabo ufashe umugore wawe yarenze ibigo mbega kwihangana canke wo bigenza gute ese hari zindi nzira wo bicishamo kugira ngo uduhe umuco abakunzi ba Black Fame baze guhava bumva ko baryohewe cyane cyane mwibuke yuko yisije twayihawe n'uwitwa Neymar umukunzi wa Black Fame turamuzi neza cyane kandi hari hose yubahwe twaragize tuti rero ntidushobora kuvyihanganira reka ushobora gusanga yabivuze afise impamvu kandi ko hari n'abantu babaye muri ubu buzima bikunda gushikira abantu benshi niyo mpamvu tavuze nka Black Family none 4.9 tuze kubaha rero muri good morning iki kiganiro kugira mugire ico muza guterera
all right ndagaruka hanyiri kwino sije wowe wandi ko ndiko ndamuvomerera ndiko ndamurukundo ko bikuye ko ari wonka ubwo ntiyambwiye kumvaga kubera urukundo nari sanse kubata ngo ndamuha mugihe wicaye ukaraje byose ubwo nyi byose bikwiye yuko
wabikoze utampaye utapfomere rya shugo ryawe utamwitayeho uba kukazi urushaje kuryama ntumubwiye ati bebe wiwe gute byemeze gute kwirya wakaguhaye okay ukagushaka ukigume ngo siho ndi cyenaye ubu hasigaye harawe ni ibintu akubwiye ati ngo umugore ubonye umugore mugabo ari kumwe wabonetse bwe n'umugore wawe ahubye ngo aho yasobogore waje ukamwiyakana ibyibaze nk'umugore wavyumvise ubaze ko yiyumvira gute nikibazo rero ucura abazi ko nayo ko wowe ico gihe utashoboye utashoboye gusatisfeza umugore wawe mu kuvoma rya shugwe ryawe mu kumwe rw'urukundo yifuza kuronka ugato nakuvanze my man sit down and you know tuhora uhore kabisa kuko ni wabikoze uri umugabo kuko ntiwigeze ukora ishingano zawe ariko wica ugasanga ibyo bintu yabikoze kubera impamvu ziwe personnel like niko yakuze hakarorero umukobwa ariko umva kujya nazo abagabo bakura duca hose niko bameze nyine bakura baca hose muri ico gihe ukabona nawe yuko za nshingano zawe zikora zo kuvoma rya shugwe ryawe bro hey kimbia kuko dushaka kuba kiyazi zose amaya yanje nkaguha irasiyo nkaguha vyose sinkuvanga ndaguha za kiyazi zose zishoboka nawe kiba kumvanga bro make sure yuko wowe ngana ubwo urasaba ibigongo cyane ubwo uvuga ngo nubwo uwo mama udamaye gusaba ibigongo cyangwa ibiki n'ibiki ntabizoshika
ntaguciriyemo turaza kubanza natwe tubice ku ruhande bigimwe amaze kumva icyumviro ciwe nanje gera nce ku ruhande kugira ngo duce twakira rero ibyumviro by'abana bariya babanywanyi ba Black Fame bimwe ariko morning nokuvuga biragoye ubwa mbere umaze kububana n'umugore aba yamaze kubu wawe muba muri umwe ntimuba muri babiri kuko wavuze nti umudamu umutora muza kubana cyane mugakundana yarasanzwe atagukunda mugabo mugakundana ugafata gwa rukundo rwiwawe ukarushira muri we hama akagukunda hama amaze kugukunda mukabana jebo sinumva yuko mumfate neza sinumva yuko nofata umudamu yamenye ibigo ngo ndamwihanganire kubera iki rero ubwa mbere bisigura yuko imisi igisuma ni 40 jebo nico mfata nimba umufashe uyu munsi bisigure ko si uyu munsi nyine umusuma ntashobora kujya kwiba uyu munsi nyine ngo acafata sinzi kumaze kubibona niyo mpamvu bashize ko imisi igisuma ari 40 nimba umufashe rero sigura ko umufashe yahura yarasanzwe abikora
ariyo ntuze nyingi
ariyo ego kuko niwe mufata uyu munsi ngo yagiye kubikora uyu munsi ngo aca kubwira ngo urumva sheri urumva nari nye uyu munsi nyene oya none ikintu cyo tuma kandi ikindi ntacho bige uko byo babiri kose mu rugo uko byo babimeze kose nta burenganzira umudamu afise bwo kumena ibigo kukafashwe namategeka remera yuko acatira divorce
direct ariko nufuge singa ntaburenganzira afise nuko okay ntaburenganzira afise nubuntu uje nta nimwe afise uburenganzira bwo kumena ibigo
ego ego turi kuba damu ego mbo jebo rero numva ndamufashe nokure ndamufashe ndamufashe
umenye ko mutera ubwoba
oya so ubwoba
umenye ko ati ndamufashe
bigi birababaza birababaza buryo ufashe umudamu wawe yamenye ibigo birababaza ni nkaho ubuzima buba burangiye ego ntituri siri yuko hari impamvu runaka mugabo tutitaye ku mpamvu runaka ure yumvira mbega none uyu mudamu yagiye kumena ibigo jewe ntago nari mpari nimba hari kitagenda neza mu rugo umudamu si ntitwavuze yuko umudamu ariwe yubaka urugo byaramunaniye gufata umugabo wiwe ngo bicare amubwire nti jewe hari ikintu kitagenda neza tucumvikane nitwacumvikana kuko none nutandondera uri umugore ubona ko mu rugo bitagenda neza hama nanje zane rwa rukundo mu rugo wumva jewe nzoba ku rugo bigi jewe nzinduka ngenda nkagenda ku kazi n'umudamu kurya ajejwe kuba ku rugo akaguma muhira kugira ngo yuba ku rugo nimba ntashe hakaba hari kitagenda neza ntabimbarira bisigura ko niwe ariko arigirira nabi mu rugo rwiwe ego ni twese tuzohomba mugabo umenye yuko ukira muntu ne n'inshingano ziwe jewe ndumugabo sinzoje gutunganya ibintu byo mu nzu kandi umudamu ahari jewe njeje gukunda umugore kumuha icyo yipfuza cyose urukundo nka rumuha nawe ajeje gutunganya ibyo mu rugo byose nkuko atazombwira ngo ndakeneye ikintu ndakimwima no ni za nshingano zanje nafise uyu munsi nzomuheje sigura ko rero amabanga y'urugo ego ni menshi mugabo je numva umudamu mufashe yamenye ibigo apana na bya bindi byo kuvuga ngo je no kubabarira ngo byogenda gute naho twoba dusanze bigi nagera ndakubwiza kuri naho hoba nari imaze twari tumaze nkindwi urabona isemene yose tunezerewe tubyiza iki bikabika gushikira ko ari nka accident base dufata kuki uba wemeye ya accident kwiba menye ko abadamu abadamu nabantu barashobora guhindura umugabo akamugira uko wewe yifuza usigura ko naho uwo mufata bafise amajamba sosa arashobora kugushyiramo amajamba akavuga ibintu byose yiyumvire kugira ngo amere nk'ukwiyegereza yumve ko umugira irimbabazi yumve ko byogenda gute gerero sinumva ko numwihanganira numva yuko noca ntera na Afrika itegeko rya leta umudamu umufashe arenze ibigo yego yego mufashe divorce yihunga kuko nimba ndagufashe uyu munsi gabige nkakubabarira burya uri siri ndi siri uko ejo utazobisubira nta kibinyemeza gihari kuko je nirwa niruka nawe wirirwa wubaka urugo umenya yuko kandi abadamu kuba damu ngire ko ndabaha impanuro nimba byukuri uzi yuko ibyo bintu uhora unabikora nimba uzi yuko byukuri ibyo bintu uhora unavyumvira mu muzima bwawe uragira nabi kubera ko ubwa mbere biratuma naho umugabo ari ku kazi ari karakora biratuma we muri ntumenye ingene byagenze biratuma muri we nyene ibintu bitagenda neza bakunda kuvuga ngo biratera umukoshi bigatuma umuntu ahara tamahora agira kuko mumaze kuba umwe na marasamwe imana rero ibahezagira muri babiri uzorabe nabantu nk'akarero mwaragize mariage idini amadini yesha aremeza yuko ici imana yitfatanirije n'umuntu ashobora kugitandukanya bisigura ko murinze mugira divorce utamufasha umudamu utamufasha mwijuru biguma byanditse yuko igwa mudamu wawe nujya nyine urumva icyakiguma kuri mwebwe rero warinzu renga ibigo ugafata no mwijuru urumva biba byamaze kuboneka si